Bad day, looking for the way home, looking for the great escape. Gets in his car and drives away, far from all the things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says bye, bye. Da 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 da